ya mupa babale na sango monani enine mulukumu lero ya mupa baba na sango monani enine mulukumu inshira mule ufwa bushi kupakati inyo mule ufwa bushi kupakati kumana nali mwene lelo jasumine Mwana nani mwene no banja zumine Nafikile mupepi na ikushio munandi Nafika mupepi na ikushio munandi Pishu lefua ya mune Lefua ya munino kusonde kapoka Asa walida Pishu lefua ya Lefua ya munino kusonde kapoka Abakashi bakwasuka Banje bele chibe bachimo Shaka balendaba Abakashi bakwasuka nabo Banje bele chibe bachaka balendaba Wangala wangala bushe kuapa menzo Buku kuangala wangala bushe kuapa menzo Abu abanenu de mulilo bakongele
Kusanda, kubwa lokanwa, na kukere tika kushitila maidia.